Koenore Tiwi, kia hoki ake tātou ki tā tātou kaupapa matua e pāna ki te matenga o ngā kōhine tuakana taina ara o Merepeka Rāwako Brooklyn Morehu Clark i Welcome Bay Tauranga. Ka tahi anō ngā prihimana ka mauhere tangata e 20 ōna tau i runga i te whakapae nāna i mate ai rāua. E rua ngā hāmene whakamate kua uhia ki runga i te tangata nei no Tāmaki Makaurau, hei a pōpō tuatua ia ki mua i te aroaro o te kōti o Tauranga Moana.